Yenzalula u 16x plus 14. Tabata zondate za term is part la parenthesis ibingu 3x squared plus x tabata 9. Indo siza yenza siza yipala ngokutsha le polynomial kwenzele indo kuba sisuse zonke I parenthesis esingazidingiyo. I term yethu yokuqala iza ngu 16x plus 14. Siyakwazi ke ukususa ezi parenthesis ngenxa yento yokuba ayizutshintsha i-order of operations zethu. Okulandelayo sizawuba no-negative 1 ophindaphinda nayo kunye no-positive 3x squared. Le nto izasinika impendulo engu-negative 3x squared. Siye kwi-term yesibini ibe ingu-positive x ophindaphinda nayo kunye no-negative 1 ngaphandle kwe-parenthesis. Izasinika into yokuba ibe ngu-negative x ngokwe-rules of multiplication. Kweyokugqibela item sino-negative 9 x to the naught. Ozawuphindaphinda nakunye no-negative 1 ngaphandle kwe-parenthesis. Le nto izasinika u-positive 9. Siyakwazi ke ukuyenza lula ke le polynomial ngehlobo into yokuba sidibanise zonke ii-like terms. Ii-like terms ke bantu bakuthi zezi terms zine-exponent efanayo. Sizawuqaphela i-term ene-exponent yonkulu ibe ngu-negative 3x squared. Ayikho ke enye i-term eno-x squared, sizawubhala u-negative 3x squared yedwa. Siye silandele, si-checkishe, silandele, siqaphele sino-16x tabata x. 16x tabata x uzasinika u-positive 15x. Positive 15x. Yokugqibela item sino 14 plus 9. Loo nto izasinika impendulo engu-positive 23. Nantso ke impendulo yethu eyenziwe lula u-negative 3x squared plus 15x plus 23.